tumfo nyankopon na de hye konkono yeda wo nyankopon ase e wo hie ni adoye a woni yen edi no onyame ba onyumtro ni bedwuma a wo troye ose mekura yeso hen aye fa wo tuo no bra nanim wa pon wo de wo ho achew ense se wo yi na ye yinaye yinaye yida hene no aye ye kra nyi awrade aye e wo ye ni adoye a woni ye edi no ntina no permit to me suffer se oni adofo bra be ka me ho e na ye nyina ye nka ye kra mum na ye ntuntum obade nyankopom odumfo ni mo bro hu fo agya ye da wase e na no pe ye kra yi wa ye ifi se ye wo no wa ye nyema nyina aye ama ye won wa hye ye different ni ye fi ba so ye busua ewiase dom nyinara enya won se kra mu a enke wiase ye butu na so ye da wase se wa hye wa bofo ama ye se won hye ye so yakwa nyina mu nti na no pe ye wo wanima ye de aseda fa ye na urade yesu kristo so ma wo a woti ase ye daada no ye sa da wase de biara da wase ma wo di pega ye ti na wo di chichi ye re ebre so ma twie pini wo na ase o ye hye wanim se wura kasa na wo ma ye aso tie wo Jesus Christ de mu nti amen oni adofo wo nyame enhyra wo ewo odo kesi a wanya no Kristo adwuma mu na wo saka wo nyame asema wo tremu ma afoforo ensaka bie onyame wo nhyia wo no nye kesi e Israel kunkruni ni nti nanim enchew ewrade nhyia wo ba bibia wo haw ne amane abu afa wo so safei no abeka Kristo Yesu emayi ho a metome nsafro so wo su onyame enhyira subscribe na onyame adwuma mu no emu nhyira wo so ne wabusua ensa akabi onyame nhyira wo na wonya wo kese oni adofo da biara da se ye ba onyame ne ma wo asem foforo de maye last week onyame maye hu ni se ye be ye gidifo yi ye hawa dɔso enti to da bia ne yaba mu e ye abu na saa na etie enso e wo ye brei so yenso ye be ye gidifo no yenso ye ba mu ye abu se de ebre bi etwa mu no Israel fo abamu bu ye ebra wonyame ba se wo ba abegye wo mo nti bre mi no wunyina etwa ye ni akwa akohwe se ogie bi e ba eya na amane ne wo haw edikan ogie bi e ba ahohiahia ta edikan nanso ahohiahia ni mu no e na onyankopɔ fa no hye ni din ani munyam nti na no pe wodofo se wonama ahohiahia bi mu a me pese me hye won kra se wo gie a ebe nti na wo ahohiahia dɔso kɔso ne kra urade mu ye hye bibi firi Exodus etira eye enna Exodus chapter 5 verse 7 to 9 emra Israel fo agie eben no wona ho hiahia dɔso wa hawo dɔso ebra Moses ne Aaron ko Pharaoh nchee no de Pharaoh de bua Israel nyina ogyaeye na no ho nkomo na ye die ewo Exodus chapter 5 verse 7 to 9 mumma oman no esre a wode beyo ntaya no bio se akane no wona ra mwaboa esre ano mfa na ntaya dodo a na woyo da no monye won monye su bi efri se woye eni hafo enti na wo su se ma yenko kobo ye nyankopon afode no moma won adwuma a emuye duro na wonyo na wantie nsem hunu ewrade asem ni Israel fo wo Mizraim no wa ho hiehia mu dada nanso ebra Moses eni Aaron ko Pharaoh nchen pe ene oma ho hiehia dɔso oni adɔfo wo bedi Kristo akyi no so wa ho hiehia mu dada nanso bra wo ye adwene sɛ meni ewrade bɛ nante sɛ de ewrade pɛ no wo so wo haw adɔso aho hiehia bɛ na Israelfo efɛ mu ebra Moses ne Aaron ko Pharaoh anim no afi ɛsra ye de boa Israelfo kra no wagyai wo se wo man na hwehwɛ won ɛsre na wɔn samfa nye entire dodo adabia wɔye afei wo ka kyerɛ wɔn adwumayɛfoɔ ne sɛ wɔn adwuma a emu yɛ duru ɛne nti Aaron ne Moses kɔ Pharaoh nkyɛn ne Israelfoɔ hawo adɔso oni adɔfoɔ wo so wo bɔ wo tirimu pɔ sɛ wo ne Awurade bɛnante wo so wo hawo adɔso ɛhaw ne bi ne sɛ ebi a wo bɔ wo tirimu sɛ wo ne Awurade bɛnante no kuram wɔ adwuma sɛm ayɛ basa efi sɛ sɛnea nkakane na wo yɛ adwuma na wobɛhu no Awurade na woahu ne sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a wɔ sɛ wo sesa ɛne nti wo bɔ wo tirimu sɛ wo sesa nti sɛ sɛ mpo bi a yɛyi w'adi afiri adwuma mu w'adwuma sɛm ayɛ basaa afei ɛwɔ sɛ wokɔhwehwɛ adwuma na woatumi ayɛ na deɛ w'asɛdeɛ wɔ sɛ woyɛ no wɔ fie sɛ wɔyere anaa wɔku no nso woatumi ayɛ nti ama adesoa no mu ayɛ duru And it will be so who said me ba ye ne ye. Me susu se me near radi benante ne ye. And answer me sume radi biara biara said the ananka me sumu nuna and nuna nanke ye. Nan so nya nano pemina munya mia sam so show un cry se. And ma wakuma in two. If it's a yes wa se ya bose, ya mu be ye ya ye dear. Nan so yama ya kuma toye yem. If it's a wadi we as soon kunim. Ube di Christo e chinu krema. Uhu be ye ya wo dear. Nan so the form ma wakuma toyem. If it's a Christo e di we as soon kunim. Israel for a pair so or cost stress or cost sum a radinti. Wana we ye ya dorsal. E mwa ye de bo wo nyina ye jai e na mfo mpo betimi apo dofo e bia wona nkakane wo ni wo metena sesere no e bra wo pɛ sɛ wo ni erade benante no kurem ni ananka mo ye mama ni gie no wagyai to mo so apo nanso na no pɛ me hye wo kra sɛ ahohiahia no bɛyɛ kɛseɛ nanso ma wako mantɔ yɛm e fi sɛ de wa frɛ wo no ni awu di na chie no wɔse wɔne wo wɔ hɔ ɛna nyina edi kwesi wiase awieye ɛni ti sɛ wiase nyina yi wo ma ka sɛ rade ɛne wo na wo hɔ ni adofo ɛna no pɛ me pɛ sɛ me hye wo nkran sɛ wo how biara Kristo wa no adru na wo gye biara nso ba wo how does ɛni ti sɛ yɛhwɛ Jesus Christ in his ministry no ɛbra na sɛ nua ho dwumadie ne ɛbɛn no ne how adors na yawo die adors and it is your kai bibi will look chapter 22 verse 42 and 44 no or say Christom pai bomuno nimfifre aso so se emoja if he said na ni yao adoso oni adofo wo be ye Christo nia na wo pese wo ni erade nante no kremu kwadia and na no pe me pese de show tim se wo how ni wa ma ni ebedoso nanso emma wa pemumu if he said no na chese wo gie aben and then the chest of wool bay a radi, and raw a time for the wool how new goose wono, na wool cook all any mono, and then a chest of wool bay a radi. Now, so will your crystal knee, none near men deny a chiches or so, the any show when yammy sum ye if he's a pea na. When your wagins overcost wrestle, I could bar for the ammy radi. But so we'll see what dream piece overcost wrestle. We'll see what dream piece on near radi benanti. We'll see what dream piece over yen said ye Jesus a pen of dear while we near bedoso. Then some more come and toy him. If it's also a devious sukuni. And now no pay me per semi show in Christ, Onia. It be a now num tibi ebimo. It be a na wabua fun yin e yuama. It be a no need a swan yin asa. It be a no juma was a wee yes a ja and na wugu so ye. Nan so a mwana a friho. In tisabre would see wa ya wonka. Onia do fua would see me, and ma wabemu. Ube ya wa jidini empo ma a fri fee. Ube ye wo jidi ni awadiye na sei. Ube ye wo jidi ni wukunu nte wa sinti. Wuna mwa hao niya winye hiemu. Nenso na no pe mi pese mi chua jinsi su se. Wanyamia waka Israel ni dasu ye no kwa fo. Ema wabemu mwumini ya dofo. Kwa suwe kruwa ujidi emu. Kwa suwa sera di mu. Na unia wafro ni ya ono kwa fo. Si wari nyaye wano wari mpawo. Ena no pe mi pese mi shu ukrai. Ni ya wuna mubia na msa upesa unia radi nante nukurenti. Saa dia na kofa wo ha ni amane abra ubia no oni akoso akura wotidi oni akoso asomo na Jesus nti wo be jew se de wo gi Israel ewrade be hwum wo fi wo jamu se de wo hwum genti afri jamu no nti oni adofo akoso ne so ewrade mu na no pa mi hye won kran ni awonna mu bia somo apasa somo ewrade nti akofa abra ubia Jesus nti koso ne som ne nkunim die ewa hwie mu ma won pa ebo nnoso odofo ebra yesu hunu se wo ha na ye din no wo ma ne pa ebo dɔso emra israelfo hunu se wo ha na ye din no wo ma won pa ebo dɔso no mo woni da wo nyame asɛm so ntun so ma woni da urade asɛm so na ma won pa ebo nnoso na wo nyame ba jibu ne ofie nyina odofo ye ma won pa ye da wase urade wasɛm ye no kure ne awudi ama ye bia ye hwɛ so ampa se ye hwɛ de atwa mu a eboa ma ye hunu de da ye nim na boa so ma ye hunu kunim de wo ye nim ano pe ye tawa se so di Israel fo abasem ya ye hweso ama ye na no pe mi so se mi nua bi se wo ba bi se wo dofo bi ena ma ho hia hia mu enam se o pe so wono nante yi a ewrade a wo kai wo ma no ewrade a wo kai Israel fo no ewrade kai sa wo dofo no ewrade pega wo nsama no ewrade hyene den na wo ntimi nkonko nenim ena no pe ne ye se wa ne se ye tawa se de o di ama ye ye so se hye ye den ntimi nante a ho hia hia mu na wo gie no enche ebeben misrewu ja wo menyina ahye wonsa te bia bia wo ba bia wo ma wo sufra wo no Jehovah kai no na dum ne se ne wa doyetie me kai ayarefo nyina ɛwɔ Jesus Christ demanti. Amen.